umuvukanyi wanyu agatogwasa nje namubwiye inshuro zibiri nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye nimba ivyo twagwaniye muri CNDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambo CNDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaze nabimubwiye turi mu kigobe n'umukuru w'inama nkenguza amateka na wakiri cegera cy'umukuru w'inama ashinga amateka nasiwe kumubwira turi muri Nigeria ya Abuja ndamubwira nti uracibuka ivyo nakubwiye nakubwiye nti nimba ivyo CNDD twagwaniye ari byo nawe wagwaniye ni winjira mu mugambwe cyanke ube umugenzi w'umugambwe ntandakimya nyishuye nashye namubwira nti jewe sinihuta ivyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure uzogira kuvyiyumvira bitakigira inguvu karibu.